Hapo tena kuingia watoto wadogo kabisa wanaonyesha kwamba ndoa hii soon as possible itaenda kubarikiwa. Watoto malaika, watoto kabisa waliojiandaa. Wataenda kuingia Mercy and Bronze. Wanapoingia tutawapigia makofi mengi sana na vigelegele studio later.
Thank you.